Kopana le nna Maletsatsi Sejake ka manta ha wa la robong phato 2021. Nanong la Mathemalodi ha re tla be re keteka basadi ka mmino. Noxi le Miss T Nation ba tla be ba tsanyaola go beya basadi sehlohlolong. Bohari taba tsena tsohle ho di social media tsa rona at Lesedi FM. Ho Facebook ke official Lesedi FM. Mosadi o bohlokwa.
CDFM. Timo Lebo.